uraho umunsi tugiye kurya pate jaune n'inyama n'inyama abatayibonye mwihangane. Utakoze subscribe, akore subscribe, share, like na comment. Murakoze.